Nā, kua whai wāhi tētahi tauira kura tuarua no te rohe o kirikiriroa ki te kapa o Aotearoa ka haere atu nei ki te tau mā heke heke taiohi o te ao ka tū ki Akitina. Ko te karate, te mahi ka kawea e Raukawa Jefferies te kau mā whitu ngātau ki tērā whakataetai nui tai ore ore. Hei tā te Okiwa McLean, he wā whakahirahira tēnei mo te tai tamanei. Nā te mea, hei te tau 2020, ka ū te karate ki te tau mā heke heke matua o te ao ki roto o Tokyo.
Hei tina mō tai e haere atu ana ki te mura o te ahi.
I feel really proud and excited representing my country.
He mea tohu a Raukawa Jefferies ki te kapa karate ka whakakanohi i Aotearoa ki ngā tau mā heke heke taiohi o te ao ki Tokyo i te tau 2020. E whakamiharo ana hoki ia ki te whakakanohi i te iwi Māori.
Huge honour, I'm really strong with my whānau, all my ancestry and representing all that's come before me and all they've given me.
E rua ngā taitara Oceania e maunei ia Jefferies, hei tāna i angi tūai ia nā ona mātua.
They've done a lot to support me and get me through tough times and woke me up in the morning and take me to training.
He's the last one left out of the four and doing it very focused and dedicated to the sport. We just want him to be all that he can be, both in terms of the sporting field and off the sporting field.
He toru mano tāra te nama kia haere ki ngā tau mā heke heke taiohi, engari ko te oho i ngāta te whakapātaritari nui. Hei tā tōna pauako kua tino whanake, te kura.
He came to my dojo, just a little kid, and I never thought he'd go this far, but he got lots of talent. You know? He trains hard, and I see him every day at the dojo. Yeah. He got really good motivating.
Ai rā ko ngā tau mā heke heke taiohi ki Tokyo te pae tawhiti, engari he aha te pae tata ka whakamaua kia tīna.
Just trying to go to as many tournaments as possible, overseas and Europe, trying to get as much experience as possible. Just fighting experience and fighting all the elite fighters over there and getting better. And I got to work real hard for that and hopefully medal.
He mokopuna nā tūrongo e whanatu ana ki angi tūtanga. Te Okiwa McLean, te Karere.